Ukusuka ekusekweni kwayo ngo-1996, Super Rugby ikhule ngokungxamisekileyo izisekela njengolona khuphiswano oluphezulu kwi-Southern Hemisphere. Yaqala ngamaqela alishumi elinambini yaze yakhula ya kwishumi elinane yayokufikelela kwishumi elinantlanu. Ngoku ngonyaka ka-2016 iSuper Rugby iza kufikelela kwizihlwele ezitsha, iimarike ezintsha nakwiincochoyi ezintsha ngokongezelelwa kwamaqela amathathu amatsha. Lawo ke ziiJaguars zaseArgentina, iSunwolves zaseJapan kwakunye neekumkani zalapha eMzantsi Afrika. Olu khuphiswano lutsha luza kuba neenkomfa ezine ezihlelwe kwizigaba ezibini, esinye sase-Australasia, esinye sasalapha eMzantsi Afrika. Isigaba sase-Australasia ke senziwe ngeAustralia neNew Zealand, inkomfa nganye kweso sigaba inamaqela mahlanu. Apha eMzantsi Afrika inkomfa zimbini, inye inamaqela mane. Kunibalandeli bezitoma zimeko yenu ime kanje. Kulena isizwe ngaloku kufuneka nikhumbule umthetho wesithandathu isihlanu nesine, ukuthi ukuthi ke abafana benu bazokudlala imidlalo emithandathu namaqela akwinkomfa yenu. Loo nto ithetha ukuthi nakudlala imithathu ekhaya nindwendwele iBulls, iCheetahs neqela laseJapan iSunwolves. Kubekho nemidlalo emihlanu nenkomfa yaseAustralia apho nakudlala neBrumbies, iReds, iWaratahs ekhaya eKapa. Thomas ke zakudlala imidlalo emine namanye amaqela akwenye inkomfa liyasemzantsi. Baza kundwendwelwa iLions apha eRhawutini, baye naseArgentina badlale umdlalo wembali neJaguars. Sibamkele futhi iKapa xa begagana noKrebe kwakunye neKumkani. Lilonke iziThomas ziza kudlala namaqela aseAustralia, bangxamle kwiqela laseArgentina nelaseJapan. Baza kudibana namaqela aseNew Zealand ngo-2017. Iqela ngalinye lakudlala imidlalo elishumi elinantlanu. Isimo setafile inkomfa nganye ke namanqaku afumanekileyo ngesizini ayokusetyenziswa ukuhlela amaqela asibhozo okuqala. Ukuhlela iqela lokuqala ukuya kwelesine kwitafile kulula kuba sithatha kaloku iqela ngalinye eliphumelele inkomfa yalo. Ukusuka kwindawo yesihlanu ukuya kweyesibhozo sithatha iqela elikwindawo yesibini apha eMzantsi namaqela amathathu angamanye agqwesileyo kwisigaba saseAustralia. Olu hlelo luqinisekisa ukuba inkomfa nganye ineqela eliza kuyimela kwi-quarter final ngomdlalo omnye uzawube usekhaya. Nguwafawafa kwi-final series watyiwa waphuma. Xa ndiphinda ndikukhumbuza ke into yakuthi iqela lakho lakudlala imidlalo elishumi elinantlanu kwimijikelo elishumi elinesixhenxe liphumele kabini kuloo mijikelo. Amacebo amatsha, italente eyongezelelekile nemincili ingaphaya. Eli linyathelo elikhulu lokuqhubeka nokuphucula olona khuphiswano lwakhe lalukhulu lombhoxo kwilizwe lonke. Siyaqhuba ngeSuper Rugby, asimanga.